gone.
So for the rest of the nation, she's going to the emporo, my spitting the bezum and the pelagulin. So go only good news. Okay, all right, it's going to just bungle up and in season jogos, pin some shellies under in Sizolina is in Sizor as big as the lazy. So I click a colo to Anjago, we are mess and jogo. Okay, my son bought a balloon jogo to belong and student when I was a hit album. Most low album of Goyes of the Lutu Shoni Lapana, who you to push on Spotify, Uyo Lalila Angege Uze Uzi Sole. Best album so far. All right, ngizokuzwa ukuthi nayi lento la ngifuna ukuyicacisa abantu abaningi bade betshethe uMtebhosha uyadlala methu ke studio siniphethe laphana i-video uMtebhosha enichazela ngakho konke nenhlelo anazo ngokuphuma kwengoma yakhe laphana futhi siniphathele nendaba ezimnandi siyazi kakhulu ukuthi laphana uNjoko wayegxekwa kakhulu laphana emachuneni but kuloko amachuna ayavuma athi yebo makhosi thokoza
awuvukile hayi uvukile impela uvukile emathuni hayi usucula phela umbhedu ama album ahle ule wagcina ngothembi ihle cha ulokhu buya impela ke awu abuya impela hayi kuphukile ziyamemeza ingane
siyakhuleka balandeli benkomo abanenxahanxaha umsebenzi nawo umsebenzi ngiqedile manje ngizoyikhipha ke ingoma ngolesithathu kusasa ngishuthe ipromo kusasa ngolesithathu ngiyakhipha ingoma supportana inkomo bantu bakithi awusupportana inxahanxaha nayo inxahanxaha izoyidedela ingoma ngisupportene bafowethu ngiyayidedela ingoma manje ngolesithathu iyaphuma ingoma nizoyidownloada Mtebhosha amabhoshana inkomo nizoyidownloada ey'nkundleni zokuxhumana nizoyithola inkomo ngiyabonga bafowethu shwele